phakathi kwesilingo amazaza ayaquma quma namawa anengosi ndiqondise indlela Yesu Nkosi ndiqhube nangamazaza ayaquma quma ngapha ngamawa anengosi ndiqondise anandlela Yesu Nkosi ndiqhube njengosana kunina wenungathubulisulwandle amazaza yothobela kausi titulani wena Nkosi yolwandle Yesu Nkosi ndiqhube amazaza yothobela kausi cho wena kausi titulani Wena Nkosi yalo nolwandle Yesu Nkosi ndiqhube Naxa ndingaselunxweme Amaza egebuza esitha ukukhumla Ngokwayama kuwe Nkosi Mandive usithi ku qinalo hamba nawe amaza esitho kwami kuphumula nandokwayama ngokwayama kuwe Nkosi yami Mandive usithi ku qinalo hamba nawe naxa ndinga selunwe amaza egebuza esitha ukuphumla nandokwayama kwenkosi mandive usithi qinalo hamba nawe amaza esitha Esitho kwami ukuphumla nandokwayama ukwayama kuwe Nkosi mandive qinalo hamba nawe mandive qinalo hamba mandive Nando amba mandive mandive Nando amba nawe mandive usitiko Nando amba nawe mandive sichogo